Isezerano rya kera, igitabo cya mbere cya Mose cyiswe itangiriro, igice cyaho ni icya 43, umurongo waho ni uwa 31. Haragira hati, yiyuhagira mu maso aragaruka, ariyumanganya aravuga ati, nimwarure ibyo kurya.